see it again. Umenipa wimbo mpya nikusifu. Aya ya, nitaambia yani kila mtu. Aya ya, nikipandanga matri nitaambia gawadi vile Yesu unanibambanga. Niliblanda mara tri huku nichukia mimi Yesu wangu ulinipendanga.
Aya ya.
Bla 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 bla. Oh my, jina lako lina power.